uyakhwehlela ekusuku uyajuluka emzimbela uyehla awazi ukwehliswa yini nali keke kudlule ngapha siyakhwehlela sihlola umhlaba uyihlole i-TB
uMoses Zulu wala intembeni la usize ngithole bengisekalo bengizocheck amehlo ngathola usizo oluhamba phambili nala ukusheka khona isifuba ne-TB ngithole ukuphatheka kahle ngathola ukuthi akunankinga ngiyathokoza ukuthola isevisi enje kungahambanga ngobamba olayini amade kwamagwaza ngithole usizo ngicela nabanye abasabayo ukuza emtholampilo abasondele sengitholile usizo mina sengiyazi ukuthi ngiphila kanjani uhulumeni ngiyabonga usonzele insizo emaduze lasemakhaya singakwazi ukugibela amabhasi sikwazi ukuhamba ibanga elide sikwazi manje kusuka eduze sibuyele eduze manje sesiqengiqedile manje sengibuyele ekhaya.